Izibongo zikamadedesa kantshosho. Unonzonzo wemkhonto umagwaza ayibambele kwaba kwabokwathile. Imambo yokuhlaza ezungeza umuzi wasezungeni kwaze kwasabengalele beshaye icapha bethi kosanini siphumule.